The massive road construction of Governor Okezie Ipazo's administration, otherwise known as Caterpillar Revolution, has not only been felt in the major towns and cities of Aba and Omahia, but also in the rural areas. An example of such roads is the Osokwara-Umueje-Omuoba Link Road, a road that links Usuomangwa to Isialangwa South Local Government Area. Investigation on the road by Abia Online indicates that the road was not only in a deplorable condition before this construction, but has never been touched by any state government until Dr. Ipazo decided to intervene. What was the state of this road before this intervention? Mrs. Catherine Dinna explains.
I'm Catherine Dinna. Who's that from Osokwa? Uruere Umoba. It was an I na vaevola. I na vaevo. Ote ai yiroze yuzo mo kason yo mo anya vaevo. Ngai mo kroto obin de to anyo to. Obin de banyo to. Ni na na anya fale vozo. Nde di anu anya fale sonzo. Ni na ai na ta anu. Ma na vozo na. Ni yo da di anike la. Ai ne kele governor Ipaz. Oba liela. Ono no no. Mo kwesere no.
The village head of Umueje community, Ihunanya John, and other respondents from the community could not hide their excitement.
I'm village head in a village here. I'm Umueje village. I'm no but chicken tied me a little chin. I'm not a dota, no but chicken keta. Obi a tobu chalan in the Umueje village. Abokanu only Umueje village. I am the almost three village in Mekorosa and Karalo. I'm in the Osopa. Mokwarandeke said omo ba ebeli mbe ba o ga join ebe tati adi onye nno na o ama han fatara no za obila na atoto because of him ebe almost 3 years ago or 4 years ago o za aje fora aga ya aga ade nganye le ja pon ehihe ngeri ande mo teji kwara agbalu osa aga jere asokwa ya sokwa da aga ta di oda road da aga
for my far north but my name is Yinusa Momo see but for the former past a year ago, the roads are rough. That's ordinary ground. No, if rain fall, we had to enter out here, Porto Porto, enter, go in, go out. I want to manage the enter, but it's not so. The lad is why, thank God now, the thing is so fine. Everybody is here, enjoyment now. You know, before dust, enter our room, but now, no dust again. Okay. Governor, thank you for the governor, for the work we do. Yes. And God, may God give her a long life. And continue another places also. Yeah.
Nke ụzọ ahụ Virgin Road. O mebishi mebishi. O nwere ihe mere eme. Na anyaba ahụ miracle of God. La village a. La ahụ ọhụ abata n'ime. A na-asị. Nwanne anyị nwoke mbụ governor. Ekele dịrị ya. Na nha Jizọs. Amen.
The road m na-alịgbu mbụ ụzọ Umeje. Arụngwa. Biko, obi mgbe anyị ọtọ ahụ. Ụzọ ka ụrụ anyị ụzọ ndịra njọ ibu na ịrụ ya njide nye nsọrọ mela bụ ụzọ mmadụ niile anyị nwere ịbụ ya njide nye anyị nsogbu ụtọ ha ara ụzọ ndịra njọ keke nwa ebu mpata bịa ka mpata bịa arụ ya obi ndị anyị ụtọ ebe ọ dị ukwuu dọkịta Okezie Ikpeazụ asị m ege ka nka Chineke gọziere gị ọchịkị emede chere labarala m eji uru ọ dị ihe ngị mee laa aha Jizọs ọ ga-enọgide n'ọnụ ịnọgide dịkwa ahụkwa ogbe ọrụ ya emetụkwa ndị ọdọ to imekwara anyị ka anyị dị kele ebe ọ dị ukwuu nwe mere anyị ehila Chineke gọzie ebe ọ dị ukwuu ee ọ gọziele ya agọzie ọ ga-enọgidele n'aha Jizọs amen.
They are full of praises for Governor Okezie Ipazo for being the first and only governor in the history of Abia State to construct a road across their community.
The location of this project has given credence to the fact that the impact of the Governor Okezie Ipazo's led administration has reached and is felt in the nooks and crannies of Abia State. However, some people have asked, how far will Ipazo go with this caterpillar revolution? Here you can agree with me that the response to this question is captured and encapsulated in the testimonies and excitement exhibited by the people of this community. But many think this far is already a commendable feat.